Makhe sisombulule eminye imizekelo ye-systems of equations sisebenzisa elimination. Kodwa ke kulo, imizekelo iza kuthanda ukuba nomehluko kuba ayizukuba nje into enye esakuyenza ukuze sifike kwimpendulo. Masithi ke sino-5x sithabathe u-10y alingane no-15. Siphinde sibe ne-equation engu-3x sithabathe u-2y ilingane no-3. Nanjengokuba kuba ke besithe sifuna ukusombulula nge-elimination, singakwazi ke nokuthi sisebenzise i-substitution okanye sizifake kwi-graph. Kuba ke besithe siza kusebenzisa i-elimination, siza kuyenza ke loo nto ngokuthi sithabathe icala langasekhohlo lenye i-equation silithabathe kwenye i-equation. Siphinde sithabathe icala langasekunene lenye i-equation kwenye i-equation. Kodwa ke kwezi equations akululanga ukusuke nje wenze loo nto kuba xa sidibanisa u-5x no-3x kushiyeka u-8x. Naxa sidibanisa u-10y no-2y kushiyeka u-12y. Loo nto yenze ukuba kungabikho lula ukushiyeka nje okanye ukususa u-x okanye u-y. Yenzeke into yoba ngaba i-elimination yethu ingenzeki kwezi equations. Into esinokuyenza ke kukuthi sifumane inani apho esinokuthi xa siphindaphinda ezi equations kubekho izinto ezihlabanayo. Masithi ke sifuna ukuba u-y bahlabane. Masibhale ke laa equation yethu engu-5x minus 10y olingana no-15. Sijonge ukuba ikhona na inani esinokuphindaphinda ngalo le equation yesibini ukuze u-y wethu bahlabane. Into ethetha ukuba kufuneke sijike la minus 2y abe ngu-plus 10y. Xa sinokuphindaphinda la equation yethu ngo-minus 5, ingenza ukuba sibe no-plus 10y kulaa equation yethu yesibini. Masiphindaphinde ke eliya cala lethu langasekhohlo ngo-minus 5 neliya langasekunene ngo-minus 5. Ukhumbule ke ukuba ayitshintshi i-equation yethu kuba siphindaphinda ngenani elilinganayo kuwo omabini amacala ethu. Kweliya cala langasekhohlo xa siphindaphinda ngo-minus 5 siza kuba no-minus 5 simphindaphinde ngo-plus 3x sibe no-minus 15x. Sibe no-minus 5 simphindaphinde ngo-2y sibe no-plus 10y ngasekunene. Sibe ke sino-3x minus 5 sibe no-3 simphindaphinde ngo-minus 5 ngasekunene sibe no-15. Siyibonakalise ke loo nto phaya xa siphindaphinda ngo-minus 5 siza kushiyeka no-15x plus 10y olingana no-minus 15 phaya sibe sijikile ke ngoku i-equation yethu yesibini. Xa siyenzile ke le nto ke ngoku sikwazile, singakwazi ukwenza i-elimination xa sidibanise eliya cala langasekhohlo lala equation yesibini kuliya yokuqala. Ngasekhohlo ke siza kuba no-15x minus 15x. Itsho loo nto isinike u-minus 10x. Xa sithi minus 5x simthabathe ku-15x sishiyeka no-minus 10x. U-minus 10y no-plus 10y bayahlabana ngasekunene siphinde sibe no minus 15 no minus 15. Loo nto isinike u-0. Loo nto isishiye nokuba ngaba u-10x ulingana no-0. Siphinde sahlulele ngo-10 macala sishiyeke no-x ulingana no-0. Singayithatha ke impendulo ka-x siyifake nokuba kukweyiphi na i-equation kweziya ukuze sifumane u-y. Masisebenzise ke le ingentla i-equation. Sitsho sibe no-5, simphindaphinde ngo-0, minus 10y ibe ngu-15. Xa sisombulule ke siza kuba no-minus 10y ulingana no-15. Sahlulele ngo-minus 10 ku omabini lamacala. Sishiyeke nokuba u-y ngu-15 over 10. Loo nto ke ithetha ukuba u-15 over 10 singamohlula ngo-5 kushiyeke u-3 over 2. Xa sinokuyifaka kwigrafi yethu ke ezi equation, singabona ukuba u-x ungu-0, u-y engu-minus 3 over 2. Ungayivavanya ke le mpendulo yethu kulaa equation yethu yesibini, u-3x minus 2y ulingana no-3. Sitsho sibe no-3, simphindaphinde ngo-0, sibe no-minus 2, simphindaphinde ngo-minus 3 over 2. Loo nto ilingane no-3. Siphinde sibe no-0, simdibanise no-3, ulingana no-3. Loo nto ithetha ukuba ngaba icala langasekunene lilingana necala langasekhohlo, kuba u-3 ongasekunene ulingana no-3 ongasekhohlo. Makhe siphinde ke senze omnye umzekelo apho sino-5x simdibanise no-7y alingane no-15. Masiyibhale phantsi ke nalo nomzekelo. Sino-5x sidibanise u-7y alingane no-15. Siphinde sibe no-7x sithabathe u-3y alingane no-5. Nakulona ke umzekelo, xa unokusuka udibanise ezi equation, ayinokwenzeka i-elimination. Kuza kufuneka sithathe nokuba yeyiphi naphakathi kuka-x okanye u-y esinokumsusa. Masithi ke kulo mzekelo sifuna ukususa u-x. Nanjengoko ke sesikhethe ukusebenzisa u-x, kuza kufuneka sifune inani esizokuthi xa siphindaphinda le equation yesibini, o-x bethu bahlabane. Akukho ndlela ilula ke esinokwenza ngayo. Sinokuthi siphindaphinde u-7 ngeqhezu ukuze alingane no-5, okanye u-5 ngeqhezu ukuze alingane no-7, okanye singazama ukuwatshintsha omabini siwenze alingane abe ngu-35. Xa siphindaphinda ke ngo-7 kulaa equation yokuqala kunye nale yesibini equation ngu-minus 5 ukuze o-x bethu babe ngo-35. Le yokuqala ke i-equation xa siyiphindaphinda ngo-7 iza kujika ibe ngu-35x plus 49y alingane no-105. Le yesibini ke i-equation izaba ngu-35x plus 15y alingane no-minus 25. Masitsho ke siyibonakalise loo nto phaya ngokuthi sithathe laa equation yethu yokuqala siyiphindaphinde ngo-7, le yesibini siyiphindaphinde ngo-minus 5. Le yayokuqala ke equation xa siphindaphinda u-7 ngu-5x sifumana u-35x. Siphindaphinde u-7 ngo-7y sifumane u-49y. Xa siphindaphinda u-7 ngu-15 sifumana u-105. Lesibini ke equation xa siphindaphinda u-minus 5 ngo-7x sifumana u-35x. ngenxa yala negative 5 ka la negative sign ka minus 5 u 35x wethu uza kuba negative. Siphinde siphinda phinde u minus 5 ngo 3y sifumane u plus 15y. Xa siphinda phinda u minus 5 ngo 5 sifumane u minus 25. Singatsho ke ngoku sikwazi ukwenza i-elimination kuba sinezinto ezifanayo phaya kweza equations zethu kweliya cala langasekhohlo kuba u35x no35x bayahlabana. Siza kusheka nje no49y simdibanise no15y balingane no64y ngasekunene. Masisho siyibonakalise ke naleya u35 no-35x bayahlabana. Xa sidibanisa u-plus 49y no-plus 15y kuza kusheka u-64y. Ngasekunene xa sithabatha u-25 ku-105 sakusheka no-8. Sahlulele ke omabini lamacala ngo-64 sishiyeke nokuba u-y wethu ulingana no-80 over 64. Masizame ke ukuyisombulula iliqhezu lethu ngokuthi sohlulele ngo-8. Sishiyeke nokuba sino-10 over 8. Naxa siphinda ke ngokusahlulela ngo-2 siya kushiyeka nokuba u-y wethu ulingana no-5 over 4. Siyibonakalise ke loo nto phaya. Sibe ke ngokusishiyeke no y wethu olingana no 5 over 4. Nakulena ke umzekelo singakwazi ukuthatha impendulo yethu sibeke la 5 over 4 endaweni ka y. Masithabathe ke leya yespin equation apho sibe no 7x simdibanise no 3 endaweni ka y sibeke la 5 over 4. Loo nto ilingane no 5. Sitsho ke ngoku sibe no 7x minus 3 sibe no 5 over sibe no 3 simphinda phinde ngo 5 over 4 iyo yonke loo nto ilingana no 5. Sibe no 7x siphinda phinde u 3 ngala 5 over 4 sishiyeke no 15 over 4 loo nto ilingane no 5 xa iyonke. Sidibanise u 15 over 4 macala sizotsho sishiyeke no 7x ulingana no 20 over 4 sidibanise no 15 over 4. Masibonakalise xa sithathe la 15 over 4 samsanga kweli yacala langasekunene. Sizayibonakasa ke loo nto ngokuthi ke simdibanise kuwo omabini la macala. Sitsho ngasekhohlo sishiyeke no-7x alingane no-20 over 4 siphinde sidibanise ke ngoku nala 15 over 4. Xa sisombulula ke la equation yethu u-7x wethu uza kulingana no-25 over 4. Ukuze sikwazi ke ukushiyeka no-x ngasekhohlo kuza kufuneka siphindaphinde ngo-1 over 7 ku omabini lamacala. Sizotsho sikwazi ke ngokukushiyeka no-x kweliya cala langasekhohlo kuba u-1 over 7 no-7 bayahlabana. Ngasekunene sishiyeke nokuba u-x wethu ulingana no-5 over 4. Sibe simfumene ke ngoku u-x wethu kunye no-y wethu ukuba u-x ulingana no-5 over 4 logama naye u-y elingana no-5 over 4. Makhe sisebenzise ke ngoku la equation yokuqala ukuba sibone ukuba impendulo yethu iyiyo na. Sibe no-5 simphindaphinde ngo-5 over 4 sidibanise la 7 simphindaphinde ngo 5 over 4. Sisho sibe no 25 over 4 simdibanise no 35 over 4. Xa sizidibanisa ke sibe no 60 over 4. U 60 over 4 ke ulingana no 15. Londo ke isinike ukuba impendulo yethu iyiyo ngekwenene kuba u 15 ongasekunene ulingana no 15 ongasekhohlo phaya kula equation yethu yokuqala.